This is ITV Uganda.
Tulina Katonda asitula abanyomebwa n'abo abatamanyikiddwa bonna abayimusa zemmulabyeko zemmulabyeko Yesu nsaba mukowole nawe ajja kuyitaba
Tulina Katonda asitula abanyomebwa asitula abafu ayimusa omutindo zemmulabyeko
Mukowole nawe ajja kuyitaba
yeah, tani chimule